Nazanywe n'ijambo ry'ihumure kuko twaciye muri byinshi twahitiye muri byinshi. Nashaka rero kubanza kubakeza mwebwe abene gihugu bo mu ntara ya Bujumbura. Kuko mwari hagaze ko muri hagararako murakiringira intara yanyu kandi tuzi yuko hariho imbura kimazi zashaka yuko Uburundi bugwa mu manga. None rero ndabakeje kungene mwabyifashemo rero nagira ndabwire yuko tuzungurutse hose tukumviriza n'abavuga twarabonye yuko intambara yaheze mu gihugu cyacu nagira umuntu azosubira kuyumvira intambara yaraheze nta bantu bazosubira gupfa ubwoko kuko ubu twarabonye icyo turi Kera abazungu baraje baratuvangura. Baza bapima amazuru bapima uburebure kugira ngo dushobore kujyana. Imbura kimazi barabakurikiye baraja mu macakubiri. Mugo ku imyaka yagiye twatevye turabona yuko baduhenze. Kuko twasanze turi bene mugabo umwe. Dufise ubwoko bumwe bw'abarundi. Murazoperereza hose Ntabwo ko bubaho butagira ururimi. Nta rurimi rubaho rutagira ubwoko buruvuga. Kandi baraca umugani mu Kirundi ngo umwana avuga ururimi yose. None ko twese tuvuga Kirundi. Ko tuvuga Kirundi. None mwumva tutose rimwe. Twose ururimi rw'Kirundi. Ntagira uzosubira kubahenda. Twose rimwe kuko tuvuga ururimi rumwe. Turabarundi dufise umuvyeyi igihugu cy'u Burundi dusangiye akabira turabarundi ntagira umuntu numwe asosira kuducanishamo abaducanishijemo mwarabonye ko aribo bashigikiye abahatse gutega igihugu mu manga mwarabonye yuko abahunze ubutungane bagahunga inzego z'umutekano baruhukiye muri babandi baje kuduteranya Burundi byerekana ko n'ubu aho kageso ko kuduteranya katarahera aha agenda bivuze nk'umunyamabanga mukuru wa Cndd-Fdd ntiduzopfa dusubiye kwemera yuko Burundi bucibwa mw'imice genda mu Bubiligi murabe hari abawaro n'abaframa n'ukuramukanya ntibaramukanya none bashaka ko mu Burundi tubuko turabarundi twose rimwe twese dutegerezwa gusangira ivyo Burundi kuko dufise umuvyeyi umwe igihugu cy'u Burundi nabajya bagiye ngo bakurikiye baduteranije murabona ko basanze ari inkewa nico ituma bace bahunga turabate yakamo bagaruke nta kindi igihugu bazoronka kizobici wabo igihugu ciwabo no Burundi turazi uko bahenzwe nabajya bashaka guta igihugu mu manga uno musi rangire dutekanye baragiye barabahenda bati ngo mugabo ntibazoba hakabira nibaba hakabira naho ntibazoba hakazi kuko nako bafise bashatse kubaha inguvu mu guca inkokora abene gihugu b'abarundi mu guca inkokora leta bagifata ibihano ku Burundi bari bazi ko duca tugwara kwashi noneho ni murabe nimwiyumvira ingene twasa mu 2004 muce murabe ingene dusa uno munsi tumaze imyaka ibiri atafashanyo turonka muga mu 2004 hari amashyirahamwe yitwa ngo yabagira neza arenga 2000 muga twari tugwaye kwashi noneho mwumva barabagira neza kuno munsi twibako ko tutagwaye kwashi bari bazi ngo leta ntizosubira guhemba abakozi ngo kugira ngo abene gihugu bace bayigumukana ngo hanyuma tube nk'igihugu cya Somalia ngo cyaye tube nka Libya Imana yarahagaze iravuga iti Burundi sinzobuheba ubumwe bwacu nirwo twatsindishije barashatse kuducamwo imice barashaka gusambura igisoda ngo ducanemwo biranka barashaka gucanishamwo abahutu n'abatutsi biranka barashaka mbere no gucanisha mw'abanyepolitike biranka niba tureke rero twarabahinyuye niba bashaka kudufasha niba duherekeze mugasiyo baje imbere ngo tuje inyuma kuko Burundi nitwe tuzobwiyubakira nta munyamahanga azoza kugubaka niko kagiye ko gusaba nabo bago bashaka kuduteranya niba bakunda Burundi niba zabadufashe kubwubaka karenga twamye tuvuga tuti twafashijwe n'abanyamahanga imyaka irenga 40 nazungurukishije ubwenge ngo ndabe ishuri rya etage mu Burundi bwose baratwubakiye nta mashuri abiri nabonye zungurukisha ubwenge namwe murabe mugaraba muri ko muri bibakirira ishuri kandi mumaze imyaka ibiri abanyamahanga bataduha imfashanyo mugaraba muri ko murayubakira nico itumiyo baje babaza bati mbega mahera muyakurahe tuyakura mu Burundi kuko Imana yaduhaye igihugu cyiza cyane mbere hari naho baba baduhora ico gihugu cyiza rege iyo umuntu yambaye agahuzu keza abagira ishari sibake bashaka kuba batugirira ishari bashobora kuba batugirira ishari kubera igihugu cyiza cyane dufise n'ibihugu biki uzogenda ukimba mu mwongo ugacuronka amazi anyobwa ukagira rusengo n'ibihugu bike ku isi mbere nibaza kwa Burundi gusa n'ibihugu bike uva i Bujumbura harabushuhe bungana nka 30 by'ubushuhe ibipimo 30 utaragenda n'iminota 10 ukabushitse ahapima ubushuhe ibipimo 18 waduha gato ugashika ku 10 ibyo bihugu muravyumva majaye n'u Burundi gusa Uburundi nico gihugu isi yose ari ndimwa. Genda mu bindi bihugu hariho nabakuri vuhanze bari jana mu bihugu byabo kuririma kuririmako. Twe dufise igihugu kiza cyane none uretse nivyo dufise n'ubutaka. Hari nabaza baratudogoya kugira ngo ntiduronke umwanya wo kwimba ubutaka bwacu ngo tubushore. Usanga babwita itunga ryabo. Ivyo rero abarundi turumwe ntituzovyemera yuko dusahubwo igihugu cyacu tubona none rero duhamagarikwa iki bene gihugu duhamagarigwa kugira urunani rw'intamenwa kugira ngo twubake igihugu cyacu. Nivyo turafise umwasa akomeye cyane. Umwasi yitwa bukene. Ubukene ni umwasi mubi. Ubukene buratuma umuntu agira inzigo. Nta muntu yo kwemera ngo atwenge ubundi ariko arafungura. None rero dukora amaboko mu mpuzu. Dukore twese twimbure ntihagire ubusigara inyuma. Aha aho hose ninda kwabwira byinshi narahabaye. Koko ndazi ko ariho nabene gihugu bahora barima mu ijoro. Ndabeshe. Ndabizi none twari kumwe. Hari abahora barima mu ijoro. None washoye kurima mu ijoro ukimbura. Kumurango niho byo kunanira kurima ngo wimbure. Ahubwo ubuho ucugwiza inshuro 10. Aha mu ntara Bujumbura ntimuvyiga kuko nimwe mutunzi gisagara cha Bujumbura. Kugira rero tugira ubwo bumwe twubaha igihugu cyacu kirazira ko turabana mu maso. Abazungu baraduhenze. Baraduhenda tuja mu njyane. Tuca utangura guca imigani tagira mvura ngo utambara na mukeba ntakubita urugohe. Uno munsi byo tubivemo. Nta mukeba dufise muri iki gihugu cy'u Burundi. Hari abashaka kuryanisha abantu bace mu migambwe, bace mu bwoko, bace mu ntara. Ivyo tuvyamirire kure. Aha nashimye cyane ko numvise yuko hari abene gihugu b'imigambwe yose. Umugambwe Cndd-Fdd ni watsinze amatora. Nico gituma ufata ingendo ya mbere yo kunga abarundi. Ndabasavye. Sinze numve. Umugumyabanga wa Cndd-Fdd ariko araba ni gitsure n'uwundi mwene gihugu ari mu wundi mugambwe. Cyo kimwe n'abari mu yindi migambwe. Ntimwigunge ngo nuko muri bake. Nimuje hamwe nabandi twengengane twubaka igihugu cyacu. Hariho abanyepolitike barota kubona abene gihugu bari mu migambwe inyuranye bariko barajyana. Nimuvyemere. Muravukana. Nimwemere duvise igihugu kimwe imbere yuko tugira imigambwe twari turi mu Burundi. Nituba Barundi ubwa mbere dukunda igihugu cyacu dukunda Burundi nababwiye twose rimwe. Imigambwiza kugira ngo tugire intwari bereye dushobore guhiganwa hahiganwa imigambi dushikiriza bene gihugu. Sinumva sinzopfa ndanavyumvise mu nyepolitike agira politike yiwe mu kujyanisha abene gihugu. Ndabasavye rero abari mu migambwe nyuranye ntihagira bigunga ntihagire n'abatoteza abandi. Nihagira abagendera mu kinyegero jahabona mwerekane ko muri mu mugambwe wanyu turi mu ntwaro ya demokarasi. Jahabona twubake igihugu twongere dukundane. Erega amahiganwa yaje araza amatora heze dusubira kuba abarundi twese tugasubira gukorera igihugu. Murumva rero dupfubusa. Bahora bavuga ngo ibice bingana uko kwijara vy'abahutu ibice bingana uko vy'abatutsi. None aba batutsi bari bangaye mu batutsi bose bari mu Burundi. Abo bahutu bari bangaye mu bahutu bose bari mu Burundi. Aho murumva ko duguma dufise ico duhurirako. Turabarundi uko tungana kose dusabikanye ivyo igihugu cacu. Sinze rero numve abariko barashihana baryana ngo ntibasangiye imigambwe. Dukorera habona twese umuntu yinyegeje abari inkozi y'ikibi. Uzi ko atari inkozi y'ikibi naja habona akorere ku mugaragaro nta uzomutoteza kubera umugambwe wiwe. Mugu winyegeje abari kwarabundabundira ikibi. Nico gituma kwabene gihugu mwese wo muri Bujumbura hare muri beza ntihagire uja mu kinyegero. Nimuja habona. Dukengurukire leta ku nguvu zose iri kwiragira. Muribuka namwebwe ngahabo musitane yabivuze mugira mu canemwo. Ni murabi ngene bijya biganiro byatumye abantu basubira kugarukana umwizero hagati yabo. Kera uri Bujumbura avuga ngo ni nabangiye mu rutara sinca mwijenda. None no munsi yigira amenya nta kibazo kihari. Leta yagiza kigoro. Aricyo gituma n'ubu imigambwe yose twunze urunani twasavye leta kugira izindi nguvu igarukane bajya abanyepolitike n'abene gihugu bahungiye hanze. bareke gukurikiranya ringa bajye bagwa gutembagaza ubutegetsi ntaho bazobashikana atari munyenga. Turasaba rero leta ko bagarukana bakaza tugatangura gutegura 2020. Umugambwe Cndd-Fdd na watsinze amatora ntushaka kugenda wonyene. Nibaze tuje guhiganwa mu 2020 tubitegure neza ntidusubire kuryana. Turasabye rero leta ko yobidufashamwo kandi azi yuko namwe bw'abanyagihugu nivyo mukunda.
Amahoro yange ungenga. Amahoro yange ungenga.